bedrooms. Hapa hapa tayari ndio kuna canteen. Penye unaona hapa ni temple na tunaendelea kujivinjari tu na vijana. Celebrating Mashujaa Day inside. Yeah, this is the
temple.
Hello. Hello.
Hello. Hello.
Mombasa Cement Factory.